Yoruba na Hausa ndi Igbo nulukwa
Onye obuna zakwa fanna ya Onye ji na nuru okwu onwe ya Eba imacha kwa nani aburu
Yoruba na Hausa ndi Igbo nulukwa Anyị aburu otu n'efe mchi Anyị aburu otu n'omume Mụ na gị machakwa n'anya aburu fu
Aiho
Sike mewo mistake na mbido ka ngwa gị Asiki we mewo mistake na mbido Jiko nwụ na ndụ si ha biri chefuze na chichiri n'ife nwere mmekọ Ifugonu kanyi siyebi na Niger
Asia yonu awa Nigeria Oko oko
Mwane mwerobi buo mwane ya buajo mwane
Buajo mwane
Mwane karobi re mwane ya buajo mwane
Buajo mwane
Eba wusa karobi buwa nyetua Ihofu tarabu na nyaburofu Ya France jina for no go ejere onwe ha Nigeria chiri uta na egba anyanya anya oputara na anyi aburofu
anya aburofu anya aburofu ewo ewo eh anya aburofu
help me no beat operation nimobodo police na mi anakusia mana Umu bia France bid agitation Bombo Nigeria have no nana
Operation Python dance one
Ibe mare siogu akaso ya
Na two Na three Ane menu
Sasi ejidu umu yudu anyo hanya Polisi ejidu umu yudu ababusi Nyanyo nodu emena pim Wano tutu ifuru na bani Ifugonu kanyisi ebi nobodo Afomuro mwebe wolo mwea Ewo ewo me Ewo ewo le E e e e Yoruba na Hausa ndi Igbo la wasia Yo Yorubana Hausa ndi bonulunu Yorubana Hausa ndi bonulukwa
Music industry.